Mandibulise kune bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kune balandeli bebhola lethu kwizwe lethu selephinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo namhlanje baphulaphulisiza ke ngomcimbi ke we-injuries phaa kwiqela leKaizer Chiefs singakumbi ke njengoba kujongwe phaa ku-M108 quarter finals phaa ngecawa baphulaphuli nezawukhumbula iKaizer Chiefs into yokubana ke iyadlala phaa ngecawa ke iqobisana ke neMamelodi Sundowns phaa ngo-3 o'clock emalanga badlala kumdlalo kwe-M108 quarter finals baphulaphuli iKaizer Chiefs kuthiwa ke kunabadlali kabathile phaa abasene-injuries abangakaqini umzeke uLeonardo Castro uDumisani Zuma uLeboharang Banyama kuthiwa kubo badlali bobathathu ke abakaqini phaa kwiqela leKaizer Chiefs njengomlomo ke kaStuart Baxter baphulaphuli xa ebethetha ke exela ngabadlali bakhe uthe umfana omdala ke uCastro ubuyile phaa etreyiningini kodwa ke umfana omdala ke akakaqini ngoba usuka ke kwi-injury ende kakhulu noDumisani Zuma umfana omdala naye usacenga phaa etreyiningini kodwa umfana omdala ke akakaqini ngoba naye usuka kwi-injury ende kakhulu uLeboharang Banyama naye umfana omdala ngomnye ke babonakala naye phakathi kwabadlali kodwa kuthi ke ngebene uManyama ke umfana omdala uyambala ukuthi uphilile qha ke into embetha isengumcimbi ke we-fitness ngabo ke ngabadlali ababalwa phaa ngoStuart Baxter wagqitha kumfana omdala ke wazawubala ke abadlali abafana noRiff Rosler wazawubala abadlali abafana noNkosi Ndiphile Ngcobo wathi abo badlali ke babini ngabadlali ke phaa kwiKaizer Chiefs ke bebekumkile abantinga bomela ke u-Under-23 phaa eTokyo eJapan kwi-Olympics uthi ke into ingxaki ngabo badlali bafike late ke xa bebebuya phaa kwi-Olympics uthi ke akekho sho into yokubana ke into yabizawuthini phaa ngecawa ngoba ke ngabadlali nabo ke abaqale mva ke ukutreyina nabanye abadlali ke loko nguRiff Rosler ke noNkosi Ndiphile Ngcobo baphulaphula ezo ke zindaba ke malunga nabadlali ke beqela leKaizer Chiefs eziphuma phaa kuStuart Baxter baphulaphula ethetha ke ngomdlalo ozayo weKaizer Chiefs we-M10 quarter finals apho ke bazodlala neMamelodi Sundowns baphulaphule wagqitha ke umfana kaBaxter wathi ke phaa kwiKaizer Chiefs ke uyathemba into yokubana phaa ngecawe ke banintsi abadlali abazawuba khona abatsha futhi ke lunintsi kakhulu utshintsho elizakwenzeka kodwa akaxelanga into yokubana ke ngubani nobani ke ozodlala ngoba uthi bonke abadlali thekla abajonga phaa etreyiningini ke bazimisele bonke akho mdlali ke ufuna uyekelela kodwa kwayigxinisa into ethi ke lukhona utshintsho ke lizakwenzeka phaa ngecawa ngamazwi ke lawo ke aphuma phaa kuStuart Baxter ke ndiphinde ndithele thuphe ke enye into ke thina ke singonondaba esike sayithi che kancinci phaa enatural sike sabona ke umdlalo ebezokubana uNkeletso Sifama ndike sambona usifama phaa egijima etreyina phaa uqela leKaizer Chiefs singazi ke noba ke umfana omdala ke into yakhe ithini kona kona ke isazawuphinde landeleke into yakhe into yokubana ke ingaba naye iqela leKaizer Chiefs umfana omdala ke limbuyisile nangoba bathe unendaba ke xa bebechwecile bambona umfana omdala ke ebaleka etreyina phaa neqela leKaizer Chiefs lowo ke nguKeletso ke umntakasifama baphulaphule nani ke nifulake ningene ke nisho into yokubana ke nivanjani ke ngezindaba ke ze-injuries apho kuqela leKaizer Chiefs ekucaba ke abafana noCastro Zuma omanyama babuya ku-injuries kodwa abafana abadala ke abakaqini baphulaphule nani ngangena ke nehlomle kodwa ke nize ke ningakhohlwa ke usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle baphulaphule.